Olochukwu na-agba mo ihe agwara m ka m ga-eme. Olochukwu na-agba mo ihe agwara m ka m ga-eme. Mmụọ ya akpọbụla m. Ọ sị na m ga-alụrụ ya lụọ. Ọ sị na m ga-ejere ya ozi. Oo na-agba m.
Ayeyo, ọ na-alụ ọlụ. My name is Ijoma Obi. I'm from Imo State and so Nnempi. So my testimony is like this. Odie Shide, being last week, my son here, Odareba, Buru Ogbu, Ogbu Ogbu Bia, Ogbu Habi Nyeya, Fondi Yahoo, Meme Travel, Oge Meda Travel, before that travel, Ma Bia Ni Woteba, Wesi Chineke, La Business Ya, Omumu Mege, Ogbu Hun Kwado Mu, Kahame Business Ya, Kem Mempa Hasi Mwa, 5 years now, Umwazi awe pwa iro, na eme ihe ọbụla masịrị ha. Nsi Chineke mere amara, ma amara dị Zion Ministry. Ị gaghị ekwe ka ihere mee mụ. Na ma achọghị ihe a ha na-eme, ya gosi m ihe o ji bụrụ chi. Ya gosi m ihe o ji bụrụ chi. Na ihe abụghị business. La chọ ka ha jee mụọ ọrụ. Chineke, la chọ ka ịtọmentị ara mụ ha, ebe ọbụla ha na-anọ. Bọsa gbafusigo ha, ya mere m amara ka ha gbalawọsịa, ka ha so m wee mara uru Chineke bara. Meme travel abata, bata rue on Friday, on Sunday. Ọ sị mọmi, leme ihe na-eme ya, na okwu kwara, ọkpapụta ọbara. Nsi ya, ịgagharịsịa na nwụgharịsịa, mara na Chineke na-arụ ọrụ. Na mara m na ọ na-eme, anjọ ọ ga-emere mmi ya. Ọ sị mọmi, leme ihe ha binyere ya. Na tina, na ha si ha wete, eme ihe ha si ha wete. Metiri asị na ọma mmezi, nye ha ma mmezi, si oke, ị ga-eburu ya, bute ya na church. Na na-eme ụdị eshide, ka Chineke were ọnọdụ n'ime gị. Hey, you are my brother, eburu ya ọgwụ a. Bia on Friday by 6 o'clock. Orutebe 12. My brother Pomu say, Lana Ndiana Ekuzi Kwoku. Lana Ndiana Emelari Aho. Isi Ahane Emena Nkiti. Na Chinko Oku Chara Fancha. Ome Chara Fancha. Oho Chara Fancha. Loge Emere Mia. Loge Kwoku. Lebe Nera Hia. He were go mu every Wednesday me meche shop gama church ke church ke na ga here instead of my Chineke mu na ehi ora my brother pom oru that Friday that Saturday won me ku si oku he tinye emergency buru ya gawa traffic hospital won mu west scatter say the whole hospital ha se mu an boro ya gawa mura gawa ya ba la ha ba go kwara. Is it God? Everybody can hear a memo. La one job by ya, we be a ba. Log a job by ya, we la. La hear a man mem. How much you much? Si get ya, mu one nefe. Oh, see Jesus. Chinke one, you widow. Everybody can hear a memo. Everybody can hear a memo. How a charge ya may go. Say a major go. Get go major, you're going to wear bam moto. Kanji we bie ba si Chineke ofu onye anyi wa isa ibia eme transfer we ku gwa ba ho kan buruzie ye poa okwera apo ncho wazie moto mafuru moto ncho wa keke ofu keke we bia buru ye bute ye ba o ma ga nwije nde security enye nye maka. Nwanne nwoke ma ndị ọzọ ha enyemaka ebute ya na azọ teba. O ruo on Sunday, a ga-ederiva the charm. O nwere ụkwụ, eburu ya ebute ya ebe a. Ndị gana ntị mere na-achụ anyị, ndị sista Kasi, Rapunwa, La Brother Gafuya, Brother Gafuya, Emechazie, Orio Muneze, Okuru, Daddy Anyway, Anointing, Mboyaga, Ekurumu, One Boy Asim, Yewa, Opportunity for Daddy, Daddy Way, Mewe Yonu, De Haba Wayonu, Wunya Anointing or Yinya, On Muneze, Ebute Yeba. After he charona, yet it does see mommy. On your potter, I eba. Go your potter, I eba. Well, as you can get a job, Mr. Avanta, and no put your Avanta, lost a home, Bere.
And I put one in a mill. You put me and it put one in me. When you're a chio, it you. Amuma mnebunu wa siniliwe bia Ikeja chacho mbono sinachuku bia Obona tarachi
Inatuwa yijubandemu
Yuhu kijubandemu wapu ya marako siripido Jupandamu wapu haga kwa warako fuma Kukwembeo ike musiniliwe bia Obona